nuko nari ntunze twocunze umujyango twose ndagurisha bira.
Okay. Abaganga bobo bakubwiye gute na cyane kuvuza ati ubujyo bwaraheze ntaka no tufise kugira ubandanye kuca kwa muganga kwivuza kwa muganga bagusavye iki kugira ushobore kwivuza aho kwa muganga barakubwiye gushora kwivuza ugakira.
Eh kwa muganga barambiye ko nshora kwivuza nkakira. Bansavye ko noca mu scanner kugira ngo barabe ingwara iri munda hamabone kunyopera.
Ariko ntiwigeze babaza ati bishora gutwara ngaya kugira abashore kumvura.
Oya sinigeze ndababanza kuko abantu bantuma kuri scanner kuca mu scanner naho gacambira kara mahera menshi.
Amahera nga Jesa wakunzi ba Star TV 257 mwazi kutuwa kunda chane Lika dushire mkiganza kino kikogwa Mana ndagwere kino kigani ido Newo kumenya Ichoko kwa kuko Wene uru muganga waba ganga kino kigani ndachigwere je Habari uo kugieza gida Habari uo gutuma buno bufasha buno munu Bisho ura kuoneka Habari uo gutuma buli munu wesi ya guaji Newo mvura ni uru muganga Ni ukura buli kino chose Kuko inosi umuntu wese yitwara kuri wewe umuntu wese ibyimviro vyiwe cyangwa ibyifuzo vyiwe cyangwa kugwara kwabishikiriza wewe urabana natwe rero muri kino kiganiro abaza kugikurikirana nabo nibuza kuba nuza kubana nabo kugira ubwo fasha ushore kuboneka guno muntu Yes of course ni Toaster Boy Mr. Recorder Mr. Meat ekanje ndela capital uno munsi twaramutse tujya hano kure hano bita mu kinyinya abahazi barahazi abatahazi nabo tuzobatwara tubashikane kuri no muntu kugira ibintu shore kugenda neza abatahazi bifuza kwamenya tuzohabazana kugira uno muntu ashore kuri nk'ubufasha kuko bavuga ati fasha warafashije twese turi ngakwira twafashijwe naho ubufise kanoti kangana gute naho ubufise ibiguruka sibo watumye biboneka ahubwo shimira imana yatumye biboneka ivyo bintu okay uko biri kose rero nimba nageze hano canke wowe n'uburi ngaho uri muzima sibo wabyifashijemwo hari imana yo mwijuru umushobora byose imana niyo yanaremye satani murabizi satani aza kugira ante aza gukora amanyanga nuko arakorwa kuri inosi papa bakwita gute kwanza imbere yuko dukora byose ndashika kumenya amazina ya
o Jenet kwanda yekeza Egide ndo mu papa w'abana batandatu naba mbahano bita mu kinyinya muri komine mutimbuzi ku mutumba wa mbere
mbega haturi muri bujumbura riracye ni muri bujumbura mire
ubujumbura rirare
okay uko biri kose muravyumva mwita Egide kuno munsi uno munsi twakugende
ego mwakoze cyane
wadaye karibu cyane twayiha
nabaye karibu kabisa
okay uko biri kose tuyo tushitse hano nkaha na cyane cyane muri wa mutima wo gufasha tumaze gukora byinshi bitandukanye tunashimira abantu bamaze kubona ibikorwa byacu bikeneye ubufasha bakagira icyo bakoze imana ibahezagire cyane muri benshi umaze kugira icyo mukoze kandi muri benshi murindiye kugira icyo mukoze kuri no mupapa twabihereje imana nibatse kubizogenda neza papa uno munsi turi ngaha mbega ku bantu barifuza kumenya ugerageje bagerageje kurukura kuri kamera umuntu yava yibaza ati umeze neza nta kibazo ufite nimba atari ibanga ushobora kutubwira ikibazo ufise mbega bimeze gute byatanguye ryari nimba ufite ikibazo koko bimeze gute mu majambo make
nafashwe mu kwezi kwa gatanu ku mwaka wahera nafashwe neza neza mu kwa gatandatu ntangura ndirukanga ku buryo nari mfise ndivuza biranka aho nciye hose akambwira ko ngwaye igitigu ariko nkiruka nkahagura imiti bikanka ubunye aho bigeze aho ngenda hose ntuma kuja muri scanner bakama amafakture y'amahera menshi nashobora kuronka imiti kumenya uko ngwaye si bitera soni kukubwira ngo umuntu akiri ngwara arayirata no byerekana nta ngorane reka ndabereke ndabindi kuntu isigaye ingana inda yaravyimbye bambwiye uko indugwe ndugwe yarazibye nacyo gituma ntafise umwidegembyo mu nda nacyo gituma bantumye scanner kugira ngo barabe gituma indugwe imvyimbye nacyo gituma ndiko ndasaba ubufasha uw'imana yo yarahezagiye ko yomfasha kuko nanje ndagowe sinabo nikora
gufunguraho umaze manura ntacyo umaze kuvuga kwinda ivyimbye gufungura birakorera gushobora gufungura
Nga mubona indingano kuunye na nyoye igikombe kimwe cy'ubuyi kuva mu gatondo. Gushaka amasaha nta kindi kintu ndasubira gufungura.
Bizigura ko atamapi tufise.
Na kayabu mfise kwerinda ikiba ipapi gose.
Warigeze kujya kwa muganga urivuza bashyise mu byushoboye. Rezita ziranka bimeze gute ho kuko ushora kuvuga yuko wabuze ubufasha cyangwa wabuze amahera yo kwivuza ariko intango yoyo yari imeze gute kuri wewe mu buryo bwo kwivuza
nagiye kwa muganga amarezita ndi nayo ipapuro byose bagiye barampa kwa muganga byose ndi nabyo no guca muri ekografi byose naragiye ipapuro byose ndi nabyo nagiye nacyese kwa muganga byose ukuvuga ko ubwo nari mfise muri cyo giye bushobora amperana n'uko nari ntunze ariko cunze umujyango twose ndagurisha biranka.
Okay. Abaganga bo bakubwiye gute na cyane kuvuza ati uburyo bwaraheze ntaka no tufize kugira ubandanye kuca kwa muganga kwivuza kwa muganga bagusavye iki kugira ushobore kwivuza aho kwa muganga barakubwiye gushora kwivuza ugakira.
Eh kwa muganga barambwiye ko nshora kwivuza nkakira. Bansavye ko noca muri scanner kugira ngo barabe ingwara iri munda hamabone kunyopera.
Ariko ni wigeze babaza ati bishora gutwara ngaya kugira abashore kumvura.
Oya sinigeze ndababanza kuko abantu makuri scanner kuca muri scanner naho gacambira kara amahera menshi.
Amahera nga.
Bari bambwiye 180,000 muri wa karede.
Kuja muri scanner gusa.
Yego.
Kuja muri scanner gusa bagusavye amafaranga 180,000 y'amarundi.
Eh amafaranga 180,000 y'amarundi. Aho kunyopera bitari.
Aho wonye kukopera n'izo babirimo.
Kunyopera n'izo babirimo.
Bizigura ko kukopera izo babifise ubundi buryo nyene butari
bwo. Kera zo bifise ubundi buryo. Biri pembeni bitiye fakture telekomo niyo niyo guca muri scanner.
Mwege mudukwikirana kuri Star TV bavuga ati fashora fashije kwa tusitwe ngaho kwa tuwafashije. Mega kubera iki bishuko gahereza amahera umwige muri umusore ukamubwira ati ngugende uryohegwe uguri kiyeri ufungure ugi nkoko kubera iki utokwibaza kuri uno muntu ayo mahera ohereza umuntu kugira nyu kiyeri cyangwa afungure uno muntu agakira cyanye ugasanga akumbure amahera yakoresheje ikintu mu munsi umwe kandi agahera wari gufasha umuntu ubuzima bwe bukarokoka akamererwa neza cyane kandi n'Imana ikanaguhezagira. Kuri uno munsi usaba iki ku bantu bari kwadukikana cyane ku bakunzi ba Star TV twashyise ngabwe tugira icyo dukoze nimba Imana izohezagira arabo dukora ikiganiro ntibafashwe n'abandi bafashwa ntituzi ukuntu baraba mu gufasha umuntu ariko biri kose umuntu afasha ibyo afise kandi gutanga n'umutima gutanga si kuvuga ngo nuko ufise ibintu byinshi. Usaba iki abakunzi ba Star TV bari kwadukurikirana wifuza iki mu majambo make?
Ndetse nifuza nuko bamfasha nkakira umva intamba amenyamukuru nuko iyo ndugu itari ikirakora kubera abaganga bambwiye ko byose byugariye muri iyo ndugu. Iyo ndugu imaze gukora umva estomu ikora neza kuko indugu ntikire kurya aside ikorana na estomu. Nk'ubu nk'ejo mperuka kuva mu bitaro ejo banesheje ibintu by'amaraso nari ngwari hajya kwa manyosi niyo nari ngwariye cyane ngo mugira neza caraza arandihira cyambona gutaha. Nero abakurikana ko bakurikana kino kiganiro nkuri wagira umutima w'imbabazi bakamfasha nkari abakonore nk'iyo miti yo kuzibura iyo ndugwe hama tukaraba ukuntu byakurikirana.
Usaba imiti cyangwa uri kurasaba guca muri scanner iyo wisamira niyo izo bazogufasha no kuzibura iyo ndugwe?
Nsaba no guca muri scanner. Iyo wisamira niyo guca muri scanner mugabo umuntu agiye kurondera scanner ahandi ndibaze wisamira ntiyoshika. Yo wisamira bambwiye muri pressure nabo bambwiye wisamira.
Sibura ko muri pressure jabo basaba amahera menshi kuruta ahandi
bishoboka.
Ariko ubwa mbere bye nava wifuza amahera wisamira bamanze bagucice muri scanner urabe ko hari cyo vama.
Kugira ngo neza umuntu amenye ingwara agwaye. Kugira ngo umenye ingwara ngwaye hama mushishikare bamfasha kugira ngo ubufasha ndabe ko nawukira.
Uko biri kose nibaza yuko bibyigwa abumva yigana nzwe kugira kirekire ariko nibaze yuko Imana itegerezwa kuvyivangamo kuko Imana ntacyo yirengagiza kandi Imana ikora ibikorwa byayo umwanya wayo ugeze utaragira ibyo bikorwa n'ibikoreka. Uko biri kose muri umukunzi wa Star TV uriko uradukurikirana uriko kwikirana kino kiganiro nahawe kugira icyo ukoze n'amafaranga wisamire si make kandi si menshi insorosoro kandi gwiriye ugiye mumufashe no mupapa bo ushora kuvuga ko nashora kugufasha washora guca nimba ari nimero WhatsApp yitange kugira bize byorohe uko umuntu ashora guca kuri je bakambira ngo duhereze uriya mu papa duce iki mugabo ni watanga nimero yawe biraza gufasha buri muntu wese aza kubona kino kiganiro aze kuza direct kuri wewe ushobora gutanga kanimero nimba ukoresha WhatsApp ari umubanyi umuntu ho ngahe ndani mu rupangu kugira nimba ari umuntu ashobora kugira icyo afashije ace kuri wewe direct bitagiye biraca ahandi ya
ego ni 75 565 0728 iyo niyo nkoresha kuri WhatsApp inimero isanzwe nayo ni 60 223 630
Okay. Nibaza yuko akanimero mwakumvishe abantu baza kugirirwa mahigwe kora kino kiganiro muze kudufasha partage kugira kibona abantu benshi uza gukiraba nawe nuze kugenda tacukoze nimba tagafaranga utanze nimba udatanze iryo jana kendo sizisengesho isengesho ryakwiye kuko n'Imana burya hanye bivuga dusabiranire kuko umuntu ashobora gusaba ego irevera ashobora kwisabira ariko nawe umufashe gusenga kugira ashobore kugira amagara meza nkuko nawe ubayeho hari n'abandi bafite amagara mabi ariko bibaze yuko igihe cyo gukira cy'umumwe wese kigeze kiragira hamagakira papa yigire kandi agushimire rero kuri kano kanyu duhaye bibaze yuko kino gikorwa tugiye kugereza imana tugiye gushira kuri YouTube kuri Star TV tugereza imana ibindi ni vyaba tuzobishima uko tubizogenda kose tuzobishima uko nyine
ego marakoze cyane marakoze kugira kigoro ko gushika kundaba kugira ngo mufashe gusaba ubufasha umwama wahezagire kandi abongere ingoga
Okay, amazina yanje ni Starboy cyangwa ushatse unyite Chris. Ndayize Chris Starboy. Mubandanye kudushimira. Mubandanye guhezagira ibikorwa cya kuri Star TV 257. Turakora cyane tukanaruha ariko no muvyeyi wacu. Umufashe kugira ashore kugira ubuzima bwiza, ashore kuba nk'ubayeho. Bavuga ati fasha warafashije, tese turi ngaha kubera twafashije. Inyuma ya kamera turi kumwe na Totodoro niwe kwa Domasanamu. Amasanamu ameze neza reka nawe nahari. Ndamushimire cyane, Imana ibahezagire. Aho muri hose, fata iyo nsorosoro yose, muyikusanye, uno mupapa tumufashe. Kubera iki? Hajya gufungura aho biroroha umugoro ngo tufungura saa sita canke mu ijoro. Abo bana ko numva ari abana benshi cyane.
Ntibyoroha cyane kuko nije mutwe w'urugo. Umudamu nawe ntacyo afise cyakora. Kugira ngo dushikane isano umunsi tukihumeka kandi kubwa bagenzi n'ababanye vrema bari tanze aho bageza no bafasha umunsi gihumbi umunsi giye bibiri abantu siko nabana bafungura kandi fisa abana biga batanu bose ni batanu biga ubutiga n'umwe umwana wa mbere ga mu wa gatanu
Okay icyo nkoze ndizera Imana cyane kuko Imana niyo mushobora byose bye bye ciao ciao mbara bishimye ikiganiro kigira icyo kikwigishije n'igitakwigisha naho nuzobura umwana w'umuntu nuzobadukomoka hamwe nuzobadutahura ibintu kumwe Imana ibahezagire cyane
uhora wifuza gusohokera ahantu heza kandi hatuje nandi nakubarira atari muri Hotel Sangwe de Hotel Sangwe de iherereye mu gisagara cya Ngozi neza na neza ku ibarabara rija ku kirimba cy'umukuru w'igihugu muri Hotel Sangwe de dufise akenzi nziza dufise kandi serivisi zihuta cyane dufise kandi parikingi nziza kuko umutekano w'imodoka ari zanyu dufise ibyumba byiza Dufise amasare manini yagutse yo gukorera mu imanza zitandukanye. Kuri kontwari ukihagera, woca wifuza kunywa ibihari byose kuko atana kime gihari wogaye. Wifuza gufungura. Dufise ibiribwa byinshi byiza kandi bitandukanye. Akabijya rero bigushikira mu mwanya muto. Ivyo byose ndakudondaguriye ntahandi uzobisanga atari muri Hotel Sangwe de. Hotel Sangwe de, hitamo neza ubeho neza. Ufise icyubaza hamagara kuri 68 24 24 34 canke kuri 79 993 92 95.